adeɛ no so sra na ekɔ no awu urade ya ye bɔne bɛn ɔsɔfo bi sɛ ehwe wi na ebɔ no bɔne na dɔso na nsɔ wɔ bɛn wo nua fun wa wo mfa nkyɛ no wo de aka nko ane etimɔden na sɛ yansakra ya dwene dia kwɛ by June dia 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 all right okay.